unaweza kuona dampu mchanga hivi kwa barabara.
Yes, that is sand.
Huh?
Yes.
Hai ni kitu imetoboka hapo.
Sand, hakuna maji.
Huh?
Nakwambia hii gari itakuwa story. Ah, kwanza pale tunaenda ndio gari. Hapo ndio.
Hii ni pressure nini imepasuka.